Yabona iKZN sidlala ikhehla nje. Lidlala ngathi leli khehla ngoba lazi ukuthi thina ama voters siyashesha ukukhohlwa. Badlala ngathi ngoba bazi into eyodwa basiyakushesha ukukhohlwa. Ukuthi uMtolo ebe umeya uyakwazi ukubuya esegqoke elinye ikepusi asho ukuthi uzobuyisa ilwandle eThekwini alibeke la kungekho lo yedwa umuntu obuza uba njengumeya lalihlule kanjani ukulibuyisa waye uzolibuyisa manje naw udlale umuntu obephethe izwe iminyaka ewu-9 akuma ngabe nje sekwaphuma kakhongoloza asibone sonke ukuthi asisasebenzi usezosiqasha kodwa zange asiqashe for 9 years ewumongameli asibone sonke ukuthi umhlaba uke balungwini kodwa vele samfaka umhlaba uke balungwini waze wawushiya naye futhi umhlaba uke balungwini manje ngoba usengaphandle usenamandla amakhulu okubuyisa umhlaba ebalungwini and okuwese wayemncane ngaleso sikhathi esanawo ngempela amandla manje nawe ugijima amandla asephelile kodwa usekuzokwenza into ey'nkulu kodwa ngoba uthemba into eyodwa ukuthi thina sidukiseka kalulu ama-politicians athemba into eyodwa ukuthi thina sidukiseka kalulu yikho esho lokhu namuhla esho lokhu kusasa